Ngemuva nje kokubungaza usuku lakhe lokuzalwa, owayengumongameli wezwe ubebukeka ekhululekile yize ebhekene nezinselelo zomthetho. Ekhuluma namalungu ophiko lwentsha yeSANCO, uZuma uthe izwe libhekene nezinselelo. Wabe esekhumbuza amalungu e-ANC ukuthi yiwona angaxazulula ke izinkinga ezikhungethe iqembu elibusayo.
Radical economic transformation. Umbutho African National Congress. Abantu abakhuluma ngayo nabayithandayo nabathi siforce yayo thina sekuyizitha sekuthiwa abaxoshwe. They are actually popularizing the resolution, but the ANC is no. Siyabaxosha. Niyangizwa kahle. Athula thina ama branch.
UZuma uphinde wasebenzisa ke leli thuba ukucacisa ngesimemezelo sakhe sokuba bafunde mahala esikhungweni zemfundo ephakeme abantwana abaqhamuka emakhaya ahlwempu.
Ngengezwa sekuthiwa ngona ngokuthi ngilethe i-free education. UZuma lo wasifaka enkingeni. Awu, nanku umhlolo bu. Mina eqinisweni ngangi-implementa i-policy ye-ANC, i-freedom charter, ethi there must be free education.
UZuma akaphawulanga ngezinselelo abhekene nazo zomthetho. NginguSimphiwe Makhanya, uzindaba ze-SABC, ngiseThekwini.